E wawata ana te kai tōranga pū o Aotearoa Tuatahi a Jenny Marcroft, tērā tana rōpū te panoni I o rātou whakaaro mo te whakamātautau I te hunga haere kono he te ahurei, kia kite ai mena I te kai pire whakapō wauau rātou. Kua puta te whakahau I te wāhanga rangatahi o Aotearoa Tuatahi, arā kia tītaha te rōpū ki te tautoko I tēnei kaupapa. Engari hei tā Eruera Rerekura, e ki ana a Marcroft, e tika ana kia mōhio ngā rangatahi ki ngā kino o aua momo whakapō wauau, kia māra mai a rātou whakatau.
Ko ine ngā hui ahurei e whakarau I kāna I tō hunga rangatahi me te taru kino. Kei te awangawanga a Jenny Marcroft I te mea he tai tamahine tāna.
As an 18-year-old heading off to university next year, there's going to be external influences on her, and so I want her to be well-equipped to cope with whatever might come at her.
Kaori te kaiarahi o te pāti e whakaiana kia whakamātautau I ngā apataki mō te taru kino. Hei tāna, mā te rangahau e ki te ai te māramatanga.
It's a complex problem, and frankly, there's many sides to it, but what we want is some serious empirical research, not just rumour and gossip, but serious research as to what on earth's going on here. And so we'd like to commission that, go forward and make a decision as a result of that information.
Engari, hei tā Marcroft, me matua mōhio te hunga rangatahi I te tuatahi ki ngā mōreareatanga. Aha koe e pai e kino rānei a rātou whakatau.
We can't nurture them all the way through their lives. We need to make sure that they make their choices and they make really well-informed choices that are for their good.
Āhei tā reipa, me whakamātau I ngā taiohi kātika.
Nā runga I te mōhio, ko te tini o ngā tāngata katau atu ki ngā wāhi harihari ia krihi mete ia tauhou. E hoa he mea kiau nei he kaupapa haumaru. I te hunga kahare atu ki aua pāti.
E pai ake ki a kore e kai ngā taru kino. Engari mohi ona tātou, wetahi e ka kaiwe nei, ko tāku hihia ki a kore rātou e mate.
Engari, kaori te apitihana I te whakaai.
We really believe that there is a really strong a likelihood of normalising the drugs and sending a mixed message. I think the message should be consistently, don't take these drugs, they are dangerous.
He take tēnei ka āta whiriwhirihia e te kāhui o Aotearoa Tuatahi I mua I te wāhanga hui ahurei. Iriwiri Rerekura, Te Karere.